haciye imisi mike cyane
hirya no hino mu buseruko bwa Congo, cyane cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru. Hari imigwano idasanzwe iri kirahuza leta ya Congo n'umuhari M23. Leta ya Congo ikaba imenyesha ko uwo muhari M23 uturuka mu Rwanda, kuko n'abakora ibyo ari abanyarwanda, nk'uko leta ya Congo yagiye irashira amasanamu ku mugaragaro y'abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku butaka bwa Congo. Ibyo bikaba biruko mu gihe Congo itabangamiwe n'abasanzwe bari ko barayigwanya biyitira abakongomani ariko ari abanyarwanda gusa, kuko hasanzwe hariho n'undi mugwi w'abaganda w'abagwanyi ugwanira mu gihugu cya Congo witwa ADF Naru. Uyu munsi JCTV ikaba ishimye kugaruka kuri bimwe mu bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cyo mu ntara ya Ituri ahasanzwe hagwanira cyane uwo muhari, akaba abivuga mu rurimi rw'Igifaransa, tukaba tumusubiramo ariko abivuga muri aya majambo. Ibikorwa byacu byo gutera ibibombe birabandanya. Uno munsi twakoreye mu karere ka muri territoire ya Beni. Umigwano ikaba yabereye mu karere ka Beni, akaba twateye ibibombe binini binini muri uko turere kugira ngo dukingire abanyagihugu nk'uko biri mu ntumbero y'igisirikare cya Congo. Tukaba twamenyesha ko ibikorwa bya gisirikare byabereye ngaho muri Beni biriko birakogwa ijana ku ijana n'abakongomani, tutiriwe turarondera abadufasha bavuye hanze ya Congo. Tukaba twateye ku birindiro by'abagwanyi b'abaganda ba RDF Naru. Hakaba hari gihe cy'isaha zitandatu z'umurango wari umwanya w'uko bagiye gusenga, kuko bamwe muri bo na ba Isilamu. Tukaba twaciye tubibundira aho nyine turabaturumbukira, babonye ingorane zikomeye. Aha rero tukaba twamenyesha ko indongozi z'igisirikare cha Congo turi ngaha kugira ngo twubahirize kandi dushire mu ngiro ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu cha Congo, kandi natwe turi ngaha kugira ngo twitangire igihugu n'abakongomani atanumwe asigaye inyuma. Tukare twashoboye gutunganya neza uturere umugwanyi yari garuriye nko muri sekite ya Gwanzori, aho abanyagihugu bari baratejejwe zabo nabo bagwanyi. Tukaba twashoboye kuharinganiza ubu ibarabara riva Gwanzori cagasindi ginjira muri Beni, tukaba twamaze kuhakorera neza. Tukaba twamenyesha ko insinzi tumaze kuyizera ijana ku ijana ko ari igihugu ca Congo. Ibyo bikaba biruko kuva ku munsi wa mbere hagiye haribonekeza ibitero by'indege ziremereye ku ruhande rwa M23, aho imbere yo kwitangura ibikorwa bya gisirikare byo gutera abagwanyi yabanje kugwa ku butaka bw'u Rwanda iri muco mu gifaransa bita patrouille de reconnaissance. Imaze kuhagwa u Rwanda rukaba rwarasa kuje cyane bakoma induru bavuga ko babavogereye, Congo nayo imenyesha ko byashitse ari ukwihenda ariko intumbero gutari kugwa ku butaka bwabo, ariko ngo kwari kugira babone akarere bazokoreramo uko kameze. Imigwano ikaba ibandanije, ariko kandi ku ruhande rw'abajijwe intwaro na gisirikare akaba atamakuru bariko baratangaza muri ako gace ka Goma.